ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kinyonye mu Rwanda miliyoni z'inshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha. Murundi inzu zishika ku 333 ziramaze gusenyuka mu makomine ya Buganda, Rubombo, Mabayi na Mugina mu ntara cy'ibitoke kuva ku munsi w'Imana.
Ndi yarabomotse amakaye y'abana arapotera, amasahani, amagurudu, ibyo tujyama ko byose birapotera. Inzu yaranguye ko ahandikimuga aha hose amatafari yaransenyaguye.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bavanywe mu nzabo n'imvura isigenya yaguye mu ntara cy'ibitoke muraruko bushira urengero bw'u Burundi. Uganda cyatangaje ko abantu 10 barwaye Ebola barimo umugabo yarafite imyaka 24 yahitanywe n'indwara mu ntango z'indwi. Ishyirahamwe mpuzamakuru ryitaho impunzi ku isi HCR rivuga ko ritazoshyira mu ngiro umugambi wa Leta ya Tanzania wo kugabanya ifashanyo ku mpunzi z'Abarundi zahungiye mu cyo gihugu. Uyu mugambi warufite intumbero yo kuziburabuza kugira ngo zitahuke ku nguvu. Aya makuru yacu tuyahere ku makuru rero avugwa mu kanya tugiye kubashikiriza mu kanya kari imbere. Ibihugu by'u Burusiya na Ukraine bya hanyahanye abanyororo b'intambara amajana n'amajana. Urusiya kandi bwarekuye n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Ibihugu byombi byari bimaze amezi mu biganiro byo guhanahana imfungwa z'intambara babifashijwemo na Turikiya na Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwarekuye abasirikare ba Ukraine 215 barimo abasirikare barwaniye cyane uruganda rw'amashanyarazi rwa Mariupol n'abakomanda babo. Uburusiya bwarekuye kandi n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye ku rugamba muri Ukraine, n'Abongereza 5, Abanyamerika 2, Umunyasuwede 1, Umunyakroasiya 1 n'Umunyamaroc 1. Bose uko ari 10 bahise bajyanwa muri Arabia Saudite aho bazaturuka bataha mu bihugu byabo. Ku ruhande rwa Ukraine yo yarekuye abanyururu b'intambara b'abasirikare b'Uburusiya 55 n'umunyapolitiki ukomeye w'umunya-Ukraine ariko ukorana n'Uburusiya, Viktor Medvedchuk w'imyaka 68 yarafunze kuva mu kwezi kwa kabiri gushize. Leta ya Ukraine yamuregaga icyaha cyo kugambanira igihugu cyashoboraga kumuviramo igihano cyo gufungwa burundu.
Urakoze Thomas. Igihugu cya Uganda cyatangaje ko abantu 10 barwaye Ebola barimo n'umugabo yarafite imyaka 24 yahitanywe n'iyo ndwara mu ntango z'indwi. Kivuga kandi ko hari n'izindi mpfu indwi ziriko zirakorwa ko itohoza kuko zikekwa ko zoba zaturutse kuri Ebola. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Muganga Kyobe Hanribosa ushinzwe ibijyanye n'indwara ya Ebola muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda abwira abanyamakuru yagize ati: kugeza uyu munsi turemeza ko abantu 7 barwaye Ebola, umwe muri abo duhamya ko yapfuye. Umugabo witabye Imana yaregize umuriro n'impiswi kandi yababaraga mu nda, yanarukaga amaraso. Mbere yabanje kuvurwa malaria, nyuma aza gusuzumwa virusi ya Ebola ubwoko bwabonetse muri Sudani. Uganda yaherukaga gutangaza icyorezo cya Ebola Sudani mu mwaka wa 2012. Muri 2019 igihugu cyabonetsemo icyorezo cya Ebola Zaire. Iyo virusi yaturutse mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari gihanganye n'icyorezo mu ntara yacyo y'amajyaruguru y'Iburasirazuba. Mu kwezi kwa munani hemejwe umurwayi wa Ebola mu mujyi wa Beni mu Burasirazuba bwa Kongo. Hatangijwe gahunda y'ikingira mu kwezi gushize n'uwo mujyi wa Beni.
Urakoze Jeni. Igisirikare cya Nigeria caburiye abanyagihugu bo muri leta zitatu zo muraruko bushira urengero ngo bave mu turere tw'amashamba imbere y'uko umugambi wo gutera amabombe ku babandi n'abakoresha iterabwoba utangura. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Amatangazo arimo guhita kuri televiziyo no ku maradiyo yaburiye abaturage bo mu turere twa Zamfara, Katsina na Benin Gwari tw'intara ya Kaduna kuva mu mashyamba mbere y'iterwa ry'ibibombe bikazi. Murtara Harisan Umaru, umuyobozi mukuru wa televiziyo na radio bya leta ya Zamfara, yeretse amatangazo ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters kandi yavuze ko igisirikare cyabasabye kuyatangaza. Harari mu ndimi zikoreshwa mu karere, Pidgin English, Hausa, Kanuri na Fulani. Udutsiko tw'abagabo bafite intwaro bazwi mu karere nk'amabandi bishe kandi bashimuta abantu ibihumbi mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Nigeria mu myaka ibiri ishize. Bakunze gukorera mu mashyamba. Igihugu cyagerageje kwifashisha abasirikare bacyo bake kigerageza kugarura umutekano mu bice byaguye by'intara za kure mu misozi, ariko ntibyacyoroheye. Itangazo ryavuze ko bombe zizaterwa zishobora kuzarinda ubuzima n'imitungo y'Abanyanigeria. Umwe mu bagabo muri leta ya Zamfara, Abdullahi Abubakar, yavuze ko yumvise iryo tangazo kuri radio kandi ko yabonye indege za gisirikare zizenguruka mu kirere. Abandi bagabo babiri nabo bizamfara, umwe Igumi, undi Ishenkafi, bavuze ko hatewe amabombe buri munsi kuva mu gitondo cyo kwa gatandatu. Bombi basabye Reuters kutabavuga mu mazina yabo.
Ndakoze bageze bacuje ni mukankuzi na Thomas Kamirindi badushikirije yamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isamiranyira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru avugwa mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Abantu 10 bafise ibimenyetso vy'ingwara ya Ebola bariko baravurirwa mu bitaro vyo mu gihugu ca Uganda. Nyuma yuko umushikiranganji hajejwe amagara y'abantu muri Uganda atangaje ku munsi wa mbere ko ikiza ca Ebola ciyadukije mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Amakuru y'abantu basha basanganye indwara ya Ebola yatumye Minisiteri y'Ubuzima ihamagarira abaturage kuba maso no kumenyesha abashinzwe by'ubuzima abantu bose bakekwaho kuba banduye Ebola mu turere batuyemo. Abo bose basanganye indwara batuye mu karere ka Mubende, ahabonetse umuntu wa mbere ufite iyo ndwara ikaba yaramaze no kumuhitana ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Emma Ainebyona, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima yabwiye Ijwi rya Amerika ko agace ka Mubende n'uturere tugaherereye burimo gukurikiranwa kugira ngo bamenye niba hari abandi banduye iyo ndwara.
In the last 24 hours we registered 6 new confirmed cases of Ebola.
Ati mu masaha 28 ashize tumaze kubona abantu batandatu bashya banduye icyorezo cya Ebola. Ubu mubare w'abanduye ugeze kuri 7. Nta bantu basha bapfuye kandi hari ibindi bipimo bigikorwa mu kigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda. Turakomeza kumenyesha isi buri gihe ibivuye mu bipimo bisohotse. Dufite amakipe y'abahanga mu kurwanya virusi bakomeje gukora iperereza ku bwandu bw'iki cyorezo no kugenzura abahuye n'abanduye no kubakorera ibipimo.
And also doing contact listing and tracing.
Inzego z'ubuzima zivuga ko umuntu wanduye Ebola agaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuruka, kubabara mu mihogo, impyisi y'amaraso cyangwa inkari, kubabara imitsi, kubabara umutwe n'intege nke z'umubiri muri rusange. Zivuga kandi ko iyi ndwara ishobora kwandura ihererekanijwe mu bantu hagati yabo iyo ukoze ku muntu uyirwaye cyangwa se ku maraso no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wayo cyangwa igaturuka mu kamunyamaswa zifite imiterere ija gusa n'iy'abantu. Ikwirakwira cyane iyo umuntu akoze ku muntu uyirwaye cyangwa ku murambo w'uwazize Ebola. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko Uganda igeze kwibasirwa n'imiterere yose uko ari itatu ya Ebola, ariyo Ebola Zaire, Ebola Sudani na Ebola bundi buryo. Ivuga ko ubu bwoko bwa Ebola Sudani burusha ubukana ubundi bwoko. Ni nabwo bwoko bwagaragaye mu gace ka Mubende. Profeseri Pontiano Karebu, umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda, yasobanuye Ijwi rya Amerika itandukaniro nyamukuru riri hagati y'izi virusi.
The differences between these viruses are in their genetic composition. If you look at their
ati itandukaniro muri ziriya virusi ziri mu bigize uburemangingo bwazo. Tubimenya mu gihe dukora ibipimo muri laboratoire. Umubare munini w'impfu zatewe na Ebola muri iki gihugu twigeze kugira ni mu mwaka 2000 mu gace ka Guru zinatewe n'ubu bwoko bwa Ebola Sudan. Kugeza ubu turacyakora ubushakashatsi aho iyi virusi ya Ebola yihisha n'ubwoko bw'inyamaswa zibika. Hari byinshi abantu bakeneye kumenya, ariko turacyakora ubushakashatsi bugoye. ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubu bwoko bwa Ebola yiswe Sudan budashobora gukumirwa n'inkingo ziboneka zo kurwanya Ebola. Muganga Bayo Fatumbi ashinzwe indwara zandura muri OMS ishami rya Uganda.
We've done something before in DRC.
Ati mu bikorwa twakoze imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twasanze urukingo rwakoraga kuri Ebola Zaire rudakora neza kuri Ebola Sudan, ariko hariho ubundi bwoko bw'inkingo bwa Johnson and Johnson birimo gupimwa. Ntituramenya neza niba urwo rukingo rushobora gukumira ubu bwoko bwa Ebola Sudan. Hagati aho Minisiteri y'Ubuzima ijeje isi ko Uganda ifite ubushobozi bwo kurwanya iki cyorezo ishingiye ku makipe y'abashinzwe ubuzima afite uburambe mu kurwanya ibyorezo, ivuga ko bitazaba ngombwa kwafunga imipaka n'ibindi bihugu. Umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Ubuzima muganga Diana Atwine yabwiye abanyamakuru ko amakipe atandukanye y'inzobere yoherejwe mu gace kibasiwe n'ibindi bice bigaherereye kugira ngo bagerageze gukumira ikwirakwira ry'indwara. Abayobozi b'inzego zibanze mu turere twibasiwe nabo bahagaritse by'agateganyo ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi. Ebola yemejwe bwa mbere n'igihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize ubwo umuntu wanduye yagaragaye mu mujyi wa Beni. Muri Uganda haherukaga kuvuga icyorezo cya Ebola mu myaka 10 ishize. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius urakoze. Tukivuga kandi ku kiza cha Ebola, leta y'u Rwanda irahumuriza abanyarwanda ko ata Ebola iragaragara mu Rwanda, ariko igasaba abantu bose gufata ingingo zo kwirinda no kwamirira kure icyo kiza kugira ngo ntigishike mu gihugu. Unaho tuje mu Burundi, aho inzu zishika ku 333 zimaze gusenyuka mu makomine ya Buganda, Rugombo, Mabayi na Mugina mu ntara cy'Ibitoke kuva ku munsi w'Imana. Izo byavuye ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga imaze iminsi igwa muri ivyo bice by'igihugu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Inzu yarabomotse, amakaye y'abana arapotera, amasahani, amagurudu, ibyo tujyamako byose birapotera. Inzu yaranguye ko ahandi kimuga, aha hose amatafari yaransenyaguye.
Uwo ni umukenyezi Jacqueline Nizeyimana wo ku musozi wa Ruhagarika ni muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe uburengero bw'u Burundi, avuga ko ata kintu na kimwe yaramiye mu byo yari afite mu nzu.
Ukugurura buko kungana, aha hose numva nta n'ahamwe niyumva, bakwiye kuduhagurukira bakadufasha.
Eka na Marciana Niyonzima nicho kimwe n'hatabwanwa afise yemeza ko bwafuse umunwa.
Inzu nabonye inguruka kugumu ya kamwishi wari mu imvura nyinshi dasanzwe, nagiye mbona inzu inguruka kandi nta na kimwe mbona ndanashoboye mu nyuma ya nisa. N'uduti tw'amavoka nari kwikora ko kwari duhunguruka hasi twose, n'imyumba ati yose cararandaguye, aha nta kintu na kimwe mbona ngiye kuzokwifashisha. Turahangayise rwose, kuherejo no kuri turara mu karere, turara mu mbeho. Ugusanga bariko barasaba indawo no munsi baronderaho barara ni benshi ubu, n'amazo gupanga ntayo yabuze n'abayafise bace bayazimba.
Umutama w'umuntuhagarika nyene we yemeza ko yahatwe no kwasiga ubuzima.
Hariho nabandi bariko bararengana binjiye mu nzu wanje, mbona umuyaga nyene ikintu kiri ko giterura amabati. Nama ngenda bene aha mu mfuruka y'intuze impande y'umuryango gucya, umuyaga wa muraterura neza neza urajana iriya mu bido epfo hafi kurenga nk'ibido bibiri. Urabona ko nibereye ndi n'umutama nako gaparasera nabako, sinzi ko nzoronka n'uwo kangurira nkaza kurabaho nza gusembera, kuko si iyo nzu n'ukuri ntayo no banyabasha kugira ngo ndagonda kuyubaka jewe.
Nadia afashe imana nawe hejuru yo kubura uburaro n'ibikoresho by'abana bibo byo kwishure byaratwawe.
Ubu dusigaye dusembeye burira tukarabaho tuzagufata intara. Abantu ni ingorane, bamwe bari bagiye ku ishuri n'amakaye yaranyagiwe, aha bisaba kurinda kugura ayandi amakaye n'amahera, hani tubona iyapfa kubera ubukene dusanzwe twifitiye. Ashe inzara ahubwo ni yose, bamwe twari dusanzwe tujya dusumye.
Uno mugabo we yibona nk'uri mu kaga bitewe n'uko inzu yabamwo ari yapanze ikaba yarasidutse. Bene umuryango wiwe bahisemo kuba mu Musaka.
Nta mahoro kabisa kubera ko tutajyaho turara. Genda umupanga ishingira homba, ndi umuntu waho nyine nguma ngendagenda, nace mfata ukuntu abana baza kwiga, nca mfata intuza amabuye, imyanya nk'ubugerekanga ko mbayeho nabi mu buzima bwanje n'ukuri eka nta kuntu giye kubaho n'ugupfa gusa
Valerindi mu ruhungo n'umuhanuzi wo ku musozi wa ruhagarika ahamagarira abagira neza na leta kugarukira ku banyagihugu kubera mu ntwari buganda batovyishoboza
twaraye tubonye ibara ku mutumba wacu ruhagarika ibyabaye ku mutumba wacu n'agahomera buno turasaba amashira hamwe intwaro abavuka ntara nyabuna muhaguruke mutabare bamwe basigaye mu bikankara bigaragara amazu na majana 215 hanyuma abakomeretse nindwe bamwe bari mu bitaro mu Cibitoke kuvuga imirima y'umutumba yose iri hasi nta na kimwe bafise bazofungurira abana mu misiri imbere ubuho bariko baraja gusahura utwononekaye mu murima yindwe imwe yinyene turarangira mvuga ku yindi ndwe ntibazoronka ikibafasha
muri komine muginaho imvura yaje guhuriza huha yasenye amazu y'abari mu kigwati beganijwemo inyuma y'ikindi gihuhusi cyahitanye abantu n'ibintu mu mpera z'2019 gituma imitumba myinshi y'ikigo budaturwa Janete Nshimiyimana wo muri site ya Gisheke umwiheburo ni wose
mbona twaje nyene mu rupfu nk'uko twari mu kare mu by'ukuri inzu za zose zaboreye rimwe oya n'ukuri ubuzima bwaha kubw'ubukene tutakironka naho turima kubera hose hagiye turi mu bukene umwe bubaho rwose
Egide Ruvakure umwe mu bajejwe intwaro muri komine Mugina yahuye n'ijwi rya Amerika ariko akora rusansuma y'ibyononekaye
aya amazu yagurutse ibisenge n'amabati guteranya amazu yagiye yononekara ibihome nari maze kuronka amazu 130 mugabo ankete ntirahira kuko n'amazu menshi agoye gucamo ugenda witondora hariho ubundi mutware twari tuko turafashanya ariko arakora mu kandi karere yo hirya ntitwari bwateranye ibitigiri neza ngo nyeze na turonke igitigiri gikwiye
iruhande y'amazu n'imirima byasidutse biranatwarwa n'imvura mu makomine ya Buganda na Mugina muri komine za Rugombo na Mabayi mu ntara ya Cibitoke nyene amazu arenga 150 n'ibirasi 5 by'amashure hamwe n'imirima myinshi byarahitanywe n'imvura kuri wa gatatu ku mugoroba mu mpera z'umwaka wa 2019 imvura y'igihuhuzi yaguye muri komine Mugina yahitanye abantu 208 nk'uko tegetse muri komine bavyemeje eroje muri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageze ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaragitse
muri kamera bandanya kumiza radio ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya muri iki gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arashikiza ijambo inama nkuru muza bakungu i New York mukanya mugenzi wacu Diane Nazwe ariko akurikirana ico kiganiro turaza kubashikiriza bimwe mu vyashikirijwe mu kanya kari imbere mu kurindira reka tuje mu gihugu ca Tanzania ho ishira hamwe muza bakungu yitaho impunzi ku CHR rivuga ko ritazoshira mu ngiro umugambi wa leta ya Tanzania wo kugabanya ifashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu cyo gihugu uyo mugambi warufise intumbero yo kuziburabuza kugira ngo zitahuke ku nguvu ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika James Javin
Ivyo vyemezwa na bwana Enoch McDonald wagarariye Haser muri komine Kibondo uburengerazuba bwa Tanzania aho Haser yariko itanga ifashanyo y'umuduga unyarukana abarwayi kubaturanye ibinkambi ya Nduta uyu muyobozi yavuze ko igikorwa nyamukuru cya Haser ari ukubungabunga ubuzima bw'impunzi mu gihe kibazo cyatumye bahunga gitarakemuka kubw'iyo mpamvu yasabye leta ya Tanzania minsi yose guhagarara ku ruhande rw'impunzi mu gihe bugarijwe n'ibibazo yashimangiye ko minsi yose Haseri zo kwama yatanze ifashanyo zikuye ku mpunzi n'ibindi byose bisabwa mu baturanyi bazo gutyo bigakomeza mu bano mwiza hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo
Tanzania has been doing a lot Tanzania has been contributing and sharing responsibility of people refugees in the territory
Igihugu cha Tanzania cyarakoze ibintu byinshi kandi bishimishije ku mpunzi z'abarundi kuva kera kubwiye mpamvu ni ngombwa ko Haseri gira cyo ifashije leta n'abaturanyi b'impunzi cyane cyane mu bakomeye komine n'intara ya Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'abarundi. Niyo mpamvu tubazaniye uwo muduga gusa dusaba ko amategeko akurikizwa nk'uko mwabikoze kuva kera. Impunzi zikeneye amazi, inyigisho ku banyeshuri, ubuvuzi n'ibindi byose bikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu. Haraciye amezi hafane kuva leta ya Tanzania igabishije amashyirahamwe kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Ndutana Nyarugusu. Bemeza ko nubwo haseri ivuga ko itazagabanya imfashanyo, bo batakironka izikwiye, zisaba leta ya Tanzania kwihangana nk'uko yabikoze kuva kera.
Urabona twebwe ibyo ntitubibona, bakaduha intica ntikize, kaza baraduha duke duke twimfashanyo kujya gucya ntidupfe. Urabona ibyo bisorori bitatu ntibyabaduha bizomaza ibizomara impunzi ikwezi n'indwi zibiri.
Twebwe dufise amagogwa mbere tutovugano, mbere dufise amakuba kubera biri kuraraba indya ntaze dufise, indya zaramaze guhera baduha indya zikenyi, ni ukuvuga yuko baduha indya z'indwi zibiri ngo tuzirye ukwezi n'inusu. Abana bagumara bo kwangara inzara muhira, usanga umugore n'umugabo bariko baracata, umugabo nawe ntari busohoka inkambi, ntari buje ku isoko, ntari buje nyuma y'inkambi gukorera no muri abo Batanzania ngo turanke ibyo turya. Usanga n'imibano mibi mu rugo, usanga iguma yiyongera, abana usanga ari abo gutoroka inkambi baguma bagenda, bamwe ntituzi niyo baba baragiye.
Nk'ubu ngaha tuhabaye nabi, urabona yuko ibiribwa baduhereza imboga intesantikize, baduha intuze nk'igikombe kimwe ngo baraduha imboga. None ngaha nka twebwe turi abantuze abatiraho nyirenyine, aha utuboga twaheze kera ku bahindi bahagomba ngo duhunguke ku nguvu bamwe batabishaka. Twifuza yuko abashyitsi bagiye baraza barakoze neza, mugabo oba impinduka bagira cyo badufasha ko
tubahaye kaze batukwiteko barabe data wanje amagogwa n'amarishwa tufise.
Naho biruko ibitigiri by'abahunguka byaragabanutse cyane muri iki gihe. Ibitigiri dukura muri haseri bigaragaza ko hafi impunzi 95 arizo zitahukanwa buri ndwi, mu gihe abahora bataha mu myaka ibiri ishize bahora barenga gato 450. Naho leta ya Tanzania minsi yose ihimiriza impunzi gutaha, benshi ntibabyiyumvamo mu gihe n'abataha basanga icyo bahunze kitarakemuka, bigatuma bamwe muri bo bongera guhunga. Kugeza ubu muri Tanzania habarizwa impunzi z'abarundi zishika 145. Mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na haseri mu mpera z'ukwezi guheze k'8 kuva muri komine Kibondo iri mu ntara ya Kigoma. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Jovina. Nk'uko rero twabibwiye twabibwiye mu kanya mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kurashikiriza ijambo inama nkuru mpuzamakungu muri iki gihe, hanyuma mugenzi wacu Diane Nazwe ari kurakurikirana iryo jambo. Nashaka Diane, muraho murakomeye?
Amahoro Frederic,
mmeze neza? Tumeze neza, ndabona ko uri kurakurikirana iryo jambo kandi rikorera ba muri iki gihe turiko turavugana. Mutwibutse mu majambo make ibintu nyamukuru amaze gushikiriza gushikuko ko aracabandanya.
Aracavuga President Evariste Ndayishimiye aracavugira i New York mu nama igira 77. Ijambo ryiwe rero yarigize muri rurimi rw'Igifaransa, atangura ashimira Imana yashoboje we n'abamuherekeje kuba bari muri iyo nama i New York. Avuga ko bayigiyemo atakigoranye na kimwe, hama ashimira Abanyamerika na Amerika yavuze ko bamwakiriye neza. Yagarutse ku bisata bitandukanye, umutekano, gufashanya hagati y'Uburundi n'ayandi makungu, ivyikiza ca COVID-19, ariko by'umwihariko yabwiye igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Reka dutangure ku migenderanire y'Uburundi n'amakungu, yavuze iki kuri icyo kibazo?
Ku kibazo cy'umuzi imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu, yishimiye icyo Uburundi buzana nk'intererano mu makungu. Yibutsa ko bagize uruhare runini mu kurwanya abakora iterabwoba muri Centrafrique no muri Somalia. Aha yagarutse ku basirikare barungitse muri ibyo bihugu bitandukanye, hama yishimira imigenderanire afitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo hamwe na Tanzania. Yumvikanisha ko hariho imigenderanire ihari, imigambi iriko irakoreka cyane cyane mu byerekeye amabarabara. Agaruka ku mugambi bafitaniye n'ibyo bihugu wo kubaka indarayi, ariko muri iyo migenderanire y'ako karere k'ibiyaga bigari ntigeze avuga Uganda, ntigeze avuga Tanzania, u Rwanda yibanze cyane rwose mu kuvuga ko iyo migenderanire ivyo bikorwa biriko bikoreka hagati ya Congo hamwe na Tanzania.
Ndabona mukanya arangije ijambo ryiwe, mutubwire ku kintu yoba yavuze cerekeye cyane cyane umutekano mu gihugu cya mu karere.
umutekano mu karere yavugiye cyane gose Republika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko yifuza ko ONU yayisabye ati ndasabye mufashe kiriya gihugu Uburundi bwanje bwaraciyemo burazi ko bimeze asaba ONU by'umwihariko haje mu rutoki kuri Antoine Dutere samubwira ngo arifuza ko ONU igira uruhara ku kugaruka kwa Kongo amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aje mu rutoki ku masezerano yabaye na Nairobi yo gufasha Republika ya Demokarasi akunga avuga ko yifuza ko ONU yagiramo uruhara runini umutekano wa Kongo yana ugarutse ko aruranisha mu bindi bihugu avuga ati iyo igihugu kitameze neza kimwe mu karere biza bifata igihugu cyose biza bifata ubundi burere bw'ibyo bihugu bitandukanye aca saba na ONU ahavuga ati turashima twebwe aho Burundi bugeze twarabifashijemo n'amakungu ni mufashe na Republika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko mwabigize asaba ONU kuvana igihugu cy'u Burundi mu bihugu bitako bijegajega avuga ati nikubitiza amaso inyuma muri imyaka cumi n'indwi intwaro yacu imazeho ubu igihugu kimeze neza uwo mutekano yawugarutse ko muri Ukraine aragaruka ko muri Somalia ariko by'umwihariko yavugiye Republika ya Demokarasi ya Kongo
yavuze kandi ko bintu bimwe bimwe mushaka kwa mwakurikiranye ivyerekeye imigenderanire tukivuga ku migenderanire y'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo Burundi na Tanzania kuvyereka cyane cyane iwa kwa rya gari ya moshi ivyo bintu yabivuze kwiki
na bivuze mukanya na bivuze ko yavuze ko uyu mugambo hari kandi ari umugambi uzofasha Burundi cyane kwiteza imbere ugateza imbere na karere ariko tukivuga ku by'imigenderanire mu ntango ntiyigeza yerekana ko hari ico yotsa ico twita communauté internationale mugambo nyuma yaje abwira uniko hari nk'abakozi ba ONU batanezerezwa no kubona ibihugu bitandukanye biriko biratera imbere mu bya demokarasi avuga ati hariho abakozi ba ONU zimwe na rimwe mu bihugu bashaka guhungabanya demokarasi y'ibyo bihugu gutyo agira ko asaba ONU ko yobwira abo bakozi batandukanye kuza baragerageza kubahiriza demokarasi iba igeze mu bihugu bitandukanye hanyuma bikiteza imbere ibi byagarutse ko yagarutse ku gihindagurika ry'ibihe mu kanya tuvugana yari ko aravuga kujya covid ya cumi n'icyenda yashimye avuga ati aho twagejeje ni heza twaratsinze ico kiza ikindi kibazo kindi yagarutse ko ni ikibazo cy'impunzi yakivuze ko gato gusa yavuze ati turashima ico twakoreye Kongo twarakiriye abanyekongo b'impunzi tubakira amoko yose ataco ducaguye cyo
tradition y'icyane gose ikindi kibazo gihambaye cyane gose yavuze gifite uruhara mu iterambere no mu mahoro ni kibazo cy'indero n'inyigisho ubitubwira ko iki ikintu yashinjije niki
kibazo cy'indero n'inyigisho mu kanya tuvugana Frederic Nietzsche ariko aragaruka ko nta byinshi nari bwumve mu cyaka ivuga ko mbwa numvise ko ishimiye urwaruka rw'u Burundi aho rugera nkumbure ndarikire abari ko barumviza amakuru yacu no nkuru twacukumbura byimbitse hanyuma tuze kubabwira byinshi kuri ico gisata cy'indero no guteza imbere urwaruka ico yabivuze ko imbere ko dutangura gukora na kino kiganiro
Diane turagushimiye cyane gose ku makuru duhaye wakurikiranye iryo jambo twavuze kandi ko mukanya iryo jambo ryari rirangiye mwakoze cyane gose
urakoze Frege ntumira abatwumviriza iryo jambo riri live kuri Facebook yacu VOA Radio yacu bashakujaye bakarira baryose gihugu
Njoti mwese mu kundi radio hejwi ya Amerika mukanya turasozera ibiganiro byacu ariko reka tubibutse amwe bimwe mu bice bikuru byari bigize aya makuru twabwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR rivuga ko ritazoshyira mu ngiro umugambi wa leta ya Tanzania wo kugabanya ifashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu uyo mugambi ngo wari wafashwe kugira ngo ufite intumbero yo kugira ngo uburabuze izo mpunzi kugira ngo zitahuke ku nguvu twabwiye kandi ko mu Burundi inzu zishika ku 330 zimaze gusenyuka mu makomini ya Buganda Rugombo Mabayi na Mugina aho ni mu ntara ya Cibitoke kuva ku munsi w'Imana ayo rero namwe mu makuru twabashikirije hanyuma rero ibiganiro byacu bikaba birangiriye ngaha kuri saha tukaba tubateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi ya Amerika turabashimiye inshuti mwese kuba rero mwakurikiranye ibiganiro byacu tukaba dushimiye na engineer yadufashe mu ngabo bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro turashimiye abagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo ibiganiro bibashikire aho muri hose turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mutekanirwe mu byanyu n'umubanyi.